That's what you see every day.
Yes, Benza.
Ufuna ukujoyina Black Door.
Ningena yini? West futhi isikhatsi somsebenzi.
Wena uzokwenzile ngitshela yona uhambe yolanda ubhiya ubuye ekugcwala amatafula.
Yona vela.
Yishilo umthetho okwakhe okwami. Yonke into nje yanayo. Like mother, I need to help her yakhe. Then now is yakushira.
Asisukumeni singiphakade, sizibambe lezi gebengu. Niyabasabana.
Hayi.
The Black Door. Tonight at 9:30 on E.